Sugoma yango bo sembe belebu na bo liete ma ebele.